sound of production. I'm saying, though I love myself, I try to call, I can't forget. I know time in feeling. Yes, it ain't long, she and I feel like it's failing. I can't hold you close, you know I miss. I'm still surviving, I'm still alive. So, please, I come in and gas and gas, move past and phone. Yes, now I'm safe. Jalo, man, cookie message in the tone. Hello, my love, how's your night? Smile on my face, reply, I'm fine. Babe, but now I'm done. Tell me the reason and heal my wound. Tell me the truth, I need to know. I hold my breath, I get the way you hold my hand, but now you're gone. Set me free, but now I'm lost. I miss your smile, your heart, your love, your voice, your lips, your look, I love it. Babe, I can't avoid this feeling. Please, I beg you, come back and heal me. Gidalo butan Kizi itwela manwe.
Nibula waikumbulo. Nibula waikumbulo. Nibula waikumbulo. Nibula waikumbulo. Shalanam, tembalam, shalanam, tembozo, shalanam, tembalam, mouse, golam.
Othi ngivele ngihlale phezu kodaba ngalolusi baphezulu kwaleli pheshana. Ngilobe imicabango enhliziyo yami ngitshele ngomthombo wemicabango yami. Ukubekeya ngami ngabe ngikubambe ngesandla kwemanje. Ngicobelele ngomthwalo othwelele enhliziyo yami. Indaba isekuthene nawe ugolathi zokwami njengokwey'fiso zami. Le ngubo yothando ongathi sengembethe ngingedwa. Ubude bayo ngelinganiswe nokuningi ngaphandle kwale ndlela iy'nhliziyo zesise ziqala ukuqhelelana ngayo. Le ngubo yothando yasina. Isiqala nokungishisa ngalolu valo olukhulayo ngaphakathi kwami ekujuleni kwenhliziyo yami. Yazi senginokuzibuza ngeziphendulo. What if awusabuyi? Okungixaka kakhulu lolu thando enginalo ngawe lungashintshi. Yize inhliziyo nemiphefumulo yethu inokulahla i-connection uthando enginalo ngawe ngisaluzwa. Lenza inhliziyo ishayeka ningane lapho imizwa evela enhliziyweni ingazisa ukuthi ngibulawa inkumbulo. Ngilangazelela ukuba seduze nawe esikhanyisa umhlaba wonke ngalesi bani sothando lwethu okuyisona esikhanye ngokugqama masibambisene. Ngifuna ukuba nawe imfudumalo yesandla sakho lapho usithatha usibeke esifubeni sami uze inhliziyo yami ebalisayo ngalene yakho. Lapho sesibhekana ey'nhlambini zamehlo sibaliselana ngothando lweqiniso oluphakathi kwethu. Ngiyacela ukuyuze kimi noma ungasenzeli mina uqobo ongenanenzela inhliziyo yami ukuze ithokoze ngikukhumbule. Sengisizwa imicabango elodwa ningikhumbuza ngey'khathi zenjabulo nokukhululeka phakathi kwethu othando lweli leqiniso. Bengicela ukuyigoxa lale nkondlo Themba lami. Nomthombo wemicabango wenhliziyo yami ngathi usuyachichima ngakho ngiyikhukhula zemizwa seziyangenisa isibili. Bengicela ubuyeke Themba lami uze kimi ngiyafa inkumbulo. Imini wakho